Komiti lako, Lady President, ne komiti lako, all protocol observed. Siyayiqala ke le nkonzo, sithwa njengeculo eliku 114, sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo. Selifumene umhlabeleli uya kusukuma nalo, emva kwaloko umfundisi uThembe uya kusingenisa ngomkhuleko.
Thank you. Siyabonga baba wethu incwele kusuku. Siyabonga Jehova ophilayo. Siyabonga moya incwele. Siyabonga Jesu Kristu wase Nazareth. Wena owashiya ubukhosi bezulu ezimhlabeni. Ngoba umhlaba wonakele kakhulu. Uzathi uJeremiah inhliziyo yomuntu yimbi. Siyavuma Nkosi ngaphandle kwaKristu Jesu. Owafe esiphambanweni inhliziyo yimbi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi likhona izwi lakho olibekile emhlabeni asafikile uJesu ukuthi kwaze kwashunyayelwa izwi inhliziyo noma beyimbi kangakanani iyaguqa ezwini ngoba izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphila, izwi lakho lihluba amahlathi noma inhliziyo yomuntu igcwela amahlathi kodwa izwi lakho lona lodwa yakwazi ukwahluba amahlathi. Izwi lakho lephula nemsadari yaselebhanoni noma inhliziyo likhulu kangakanani kodwa izwi likasomandla lona lodwa owadala ngalo elithi izwi lakho kwakungekho lutho emhlabeni kodwa ngezwi wakudala uNkulunkulu wami kwaba khona. Siyabonga baba wethu ancela izwi lakho lithi ngeke siphila ngesinkwa sodwa kodwa siyawuphila ngamazwi avela emlonyeni wakho. Siyabonga uNkulunkulu wami ukuthi uJesu uthi amazwi awakhulumile kithi angumoya futhi angukuphila. Nkulunkulu wami ukuphila kuvela ezwini, ukuphila okuhle okunoKristu Jesu emhlabeni. Siyabonga uNkulunkulu wethu sesikhona kule nkonzo moya ingcwele moya oqiniswa moya wamandla. Siyamelana nalo lonke uhlobo lwemimoya noluvela ikhulwini zobu mnyama emkhathini. Simelana nalo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha neprogramu yonke yesitha simsathane siyayidabula singakangeni kule nkonzo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nakho konke kumisile noma ngabe kuyini simelana nako nazo zonke iindleko ezikaSathane ayiphonsile endaweni ngeyindawo. Sithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha konke sibuyisa ngaphansi kweenyawo zethu, konke okunye nomoya phambene edephileyo siphakamisa kuNkulunkulu siyayehlisa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyicumpe emgodini kwalasha nawo onke amakhowdi namamoya namadevil worshippers namasathanisti konke sikubuyisela emgodini kwalasha. Sithi ukuthula kaNkulunkulu okwedlula ukuqonda konke akube kule nkonzo salalela izwi lakho. Naba bantwana bankosomandla bagcoba bagcwalisa ubembesa uKristu obusuku ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya ingcwele, siyabonga Jehova, siyabonga Jesu ukuthi ukhona. Siyabonga ukuthi awehluleki, awungotshwa ilutho, akukho kumaphambi kwakho ngoba wena wethu uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga, siyabonga, siyabonga in the mighty name of Jesus. Amen.
Sizothola isifundo sethu sakusihlwa nje zizoba zimbili. Sokuqala sosithola ngokuloba ivangeli ngokomvangeli uMark. Isahluko sesibili sizoqala evesini yokuqala size sogcina evesini ka-12. Sicela usisithabisile Njele ayengale yabona umamtshele. Sifundo sisithola ngokuloba ivangeli ngokomvangeli uMark. Sahluko sesibili siqale evesini 1 sigcine kuverse 12. UJesu uphilisa umuntu ofe uhlangothi ukubizwa kukaLevi. Wabuya wangena eKapanawume emva kwezinsuku ezithile kwezwakala ukuthi usendlini. Kwase kubuthana abantu abaningi ababe kusabakho ndawo ngasemnyango. Wakhuluma izwi kubo Beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi. Ephethwe ngabantu abane. Bengenakusondela kuye ngenxa yesixuku. Baqaqa uphahla lapho ekhona. Bathi sebebhobozile behlisa uhlaka. Elele. Elele kulo ofe uhlangothi. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. Kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona bezindla enhlizweni zabo ngokuthi lo ukhulumelani kanje na, uyahlambalaza, ngubani ongathethelela izono, kungeyena uNkulunkulu yedwa na? UJesu kwazi masinyane emoyeni wakhe ukuthi bazindla kanjalo phakathi kwabo, wathi kubo, nizindlelani ngalokhu ezinhlizweni zenu na? Ikupho kulula ukuthi kofe uhlangothi uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, wathi kofe uhlangothi, ngithi kuwe, vuka uthathe uhlaka lakho uye endlini yakho. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo ngokunanguna phakade. Amen. Ake siphinde sivule ngokuloba uPawulu lobeli bandla laseKorinte, kwabaseKorinte besibili, isahluko seshumi elinambili, 2 Corinthians chapter 12. Sifunda sisuka kuverse 7. 2 Corinthians chapter 12 from verse 7. Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, nganikwa iva enyameni, ingilosi kaSathane, ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi, umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho nginamile ebuthakathakeni, nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubandezekeni ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka ikhona nginamandla. Inkosi uNkulunkulu ayibusise kufundwa kwezwi layo ngokunanguna phakade. Amen. Sicela umfundisi Nxumalo asibongele izwi leNkosi. Ngibingelele ngenxa yesikhathi nangomsebenzi uNkulunkulu awubekile umntwana wakhe uzawenza uqedele. Ngifuna ukudlula nje kancane, angisezuya kokuningi, kodwa kukhona la ngifuna nje ukudlula khona. Abazalwane, ngiyazi ukuthi abantu balimala kalula, nami ngiyazi ukuthi uSathane uyafuna kalula nje ukuthi inhliziyo nengqondo yomuntu ayithikamezwe ukuthi ingabisalizwa izwi lakhe. Ngiyazi ukuthi ekuseni uShilo kadesho ethula izaziso usekretari ngokudlala. Amen. Alibonge izwi likaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi inhliziyo nengqondo nomphefumulo womuntu bucayi. Bazocabanga balindele into enkulu ukuthi ibona abantu ongathi baphethe mhlawumbe into engcono le. Bazalwane, uNkulunkulu uyangisiza nami ukuthi ngibizwe kwenye indawo ukuthi uhambe oshumayela. Yenye into engingayithanda, angithandi ukuthi abantu bajike bacabanga ukuthi kukhona into engizoyenza, ngoba mina nginagunya, nginamandla phezu kwako konke. Akabonge uNkulunkulu. Mina ngifuni noma bengimemile abantu, noma kuthiwe kuzoba nemvuselelo, bafake iy'thombe zami ngoba Sangina Roguti, Mazuti so Pewella Matota, Alapaya, Ugutazo Shumaya Langoba, as Noma la Matota, Gutuexo Fibusbanbani, Nizobon Gutuxo Wenzega, Gubesanati Sulunesui, Nabogong and Mogabo, Agabong Gulungul. Amen. I'm just a nobody. I'm trying to tell everybody about somebody who can save anybody. Hallelujah. I'm just a nobody. Trying to tell everybody about somebody who can save anybody. Amen. Yazi ukuthi wathinta nje okunye ngithe ave inkingi umuntu oseze wayiprogram ukuthi uma ungayishonga ingoma sekhaya ngeke abuzwe. Amen. Mandilive izwi lakho lindibi bizakho. Deliver my dear.
abantu pambili ukuthi mafika pambili kufanele bazosebenza ayibonga inkosi bafika ayikho indawo okungena akabonakala umuntu abese kuye akabonga uNkulunkulu abathi ngiyababuka labantu makhulunywa ngalolu phahla akangicabange nophahla esiphansi kwalo ukuthi bona ungalifishane nalolu ababeya kulo kwabesikuthi amadoda okokuqala awakwazi ukuthobelana ukhona ezolalelana ngumuntu wenkontrakti makuthiwa sandla thola indawo kusikwakusho ukuthi asihambe kanye kanye umntakababa mabandleni sineyinkinga ngoba kekho usandla thola indawo haleluya haleluya ilo udonsa ubhekale ilo udonsa ubhekale umsebenzi ulula ujike usulukhuni ngoba basebenzisana abantu kanti amadoda okholwa ayasebenzisana ngoba mkhulu umsebenzi haleluya haleluya athi amadoda angakithi maqhakile kuthiwa sikhaka bitch sikhaka bitch bayibiza ngoba bazoyithatha kancane inkinga esinayo abanye bafuna ukugijima bashiya abanye ngoba ufuna ukufela kuqala konke okwenzekayo kuthiwe uya ngoba uyanokuhambe kuqala haleluya aqhamuka amadoda akhuphuka abambisana ngokhona ungathi kwangekho umsindo nothi bamba ngapho mfowethu athi omnye mfowethu ngiyeza ngibambile athi nawe bamba ngalapho ngoba inhloso yabo yinye ukuthi le bamthwele azophila akabonga uNkulunkulu bangaka abantu abafike bephila bazohamba sebelinyazwe yikhe bazohamba sebebulewe yikhe kodwa amadoda okukholo emane athole umuntu asemsebenzini athi lo ogulayo uzophila akabonga kwizwi likaNkulunkulu imishini yayinge ukuthi lo muntu akaphila haleluya ngakami madodana slogan sethu one heart one way kodwa inhliziyo siningi angeke akhuphuke umuntu azobona uJesu ngoba inhliziyo siningi alibonge izwi likaNkulunkulu asho uJesu oh my God athi nina lonke elikhatheleyo nansindoyo zanini kimi kukhona bababisela kubo kukhona abanawo abamakomiti kukhona abanawo abamagroup haleluya ngoba abantu bafuna kuzwakale bona ngeke uzuphile ungasindanga amen angizwe kahle ingoma zakithi njalo zithi bafuna bephilile ubafuna besindile ngoba le balance bayithathe kumakuthu ukuthi umuntu siyaxolela isono mesu siyaphilisa umuntu alibonga izwi likaNkulunkulu haleluya angazi ukuthi wena ushumayela liphi awulifuni le lokusindiswa kusukuthi ayibhalansile lento ngoba kukhona abanye abantu abangeke baze balashwe inoma yikuphi kodwa kulindeleke ukuthi abake bavume uJesu njengenkosi nomsindisi my God mtaka khambula usuzosukuma ikhonto ngeke ngibone mawudlulisa uyibuthe zonke ezinoyibuthe ngaphakathi ezinemagnetism usibona ngathi siyaphakama so ngoba kuzodlula into enosibuthe uma ungenaJesu kunenkinga ukuthi ezinye izinto angeke zize ziyifele my God haleluya msekhona abazalwana kukhona izono nezifo eziwulibo yikho kuthi makuhlola udokotela abuze ukuthi ukhona noke wana lesi sifo lekhamba basoba nomkhondo silandele kodwa ukhona break a no cycle ekameni lika Jesu haleluya alibonga izwi likaNkulunkulu amen oh tete linceka uNkulunkulu angidlulele ngani uthi uPaul ngoba uyazi mntaka baba uNkulunkulu mebeka into eyinkulu kuwena ungaxhani uyabona wena unoshukela ungaxhani amagama engangiwatshela uma mawamu waso washone se-amputative ngoba wena ushukela ngithi uyazi ukuthi usathane wabuka ukuthi wena uyingozi kangakanani embusweni wakhe haleluya wasesefaka iva haleluya mntakababa awusakwazi nokukhulukhulekela abantu ngoba uyazenyeza ukuthi ngizobakhulakela kanjani inkulu ingoba uneva lesileva lifakwe usathane alibonke uzwi likankulunkulu azathi uma ekhuluma upawul uthi ukuze ngingayiphakamise kwathunyelwa ingilosi uyabona kwakufana ukuthi acompromise noma asacrifice ngokunye kwawo itsayini ukuthi usacrifice anaxizambulo phansi aconcentrate heaven noma aqhubeke likhona imva qhubeka 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 likhona halleluya khona ekugcineni uzosho njengophawuli athi uma ngibuthakathaka ikhona nginamandla Nkosi ngibusise amen
akekho ufana nawe akekho ufana nawe akekho ufana nawe You are my redeemer.